It's about 2 minutes way up high. Keep searching and you'll see. No bush granite, stop falling. We've been Kajunga, we've been in Calcutta. If you glance to your side with the blink of an eye, Ramutara, Ramutara, you will see me flying. I will always be with you. Every time we come in our eyes, Ramutara, it's golden, the light of the night, Ramutara. The day's coming, Ramutara, my heart's beating, Ramutara. Ramutara, it's in Ramutara. Far away, well, someday, Ramutara. Everyone is reaching the screen, playing Ramutara.
Da 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 da